Reka tubaramutse tubifuriza kururanirwaho mutuye hose. Uyu muganira ni Thierry, tubashikiriza amakuru atandukanye ku mpande zose. Uyu munsi tubabwira ku mugiri kuhambaye ariwe Socrate. Mu kinjana cya gatanu imbere ya Yesu Kristo kuri guverinema y'umugabo yari ahambaye w'igihugu yitwa Pericles, atena mu Bugiriki yarateye imbere ku murindi udasanzwe. Muri icyo gihe ubwo abahinga bacise ikinjana cya Pericles, atena yari yishimirije kandi ku buryo bwumvikana abahinga bakomakomeye mu byo kwiyumvira, abanditsi bakaruhariwe hamwe n'abanyamyuga batandukanye. Muri iryo ziko ry'imice itahandi rigereranywa, twovuga ko izina rya Socrate ariryo ryakigira ube yarururumba cyane. Socrate yari umunyagihugu cyangwa se sitwaye we Atene, akaba yari umuntu mugufi ariko w'imbagazi nini. Ntabwo yigera atanga ikori ariryo bita mine. Nta mishatsi yagira mu gice kinini cy'umutwe, izuru ryiwe ryari rimeze nk'ifyasi. Iminwa mito mito, amaso yiwe nayo yari manini cyane ku buryo yashaka gusohoka. Nubwo yarateye uko, Socrate yari umuntu yicisha bugufi. Umugiriki wambaye ntabwo yigeze aba umukuru w'igihugu, uvuga ivyese cyangwa umunyamyuga w'Imana. Icyamuranze nuko yabaye uwaharaniye ukuri. Socrate yavukiye Atene nko mu myaka ya 470 imbere ya Yesu Kristo. Bamwe bavuga ko yoba yarigeze kuba akora umwuga wo kubumba ibishusho scripture, hasi ariko nta cyemezo gihari. Socrate yaragwanye mu gisirikare cya Atene ubwo yatangarirwa n'abagenzi we ku bitekerezo vyiwe. Ariko nubwo byari uko, ntabwo Socrate yashakaga kwiyegurira igisirikare yiremeka ibigwanisho. Niko yahise akivamo icipfuzo cye kwari ukurondera ukuri hamwe nishigwa mungiro ryakwo. Kugira ngo aronke umuco, Socrate ntabwo yihisha mu nkome z'inzu, maze akaza kurondera inyishu y'ibibazo vyiwe mu bitabo. Wamusanga ahantu hose, uri mu mabarabara, ku masoko, aho binonorera imitsi, kandi yaganira n'ubwoko bwose bw'abantu. Akoresheje utubazo yakunda kwibarisha, yaramenye icyo umuntu azi cyangwa atazi. Ku bw'ibyo byago n'utubazo, twovuga ko yagize découverte mu mitima yabo, ukuri n'abavugizi biwe ubwabo batashaka kumenya. Uyu munsi ubwo buhinga tubwita la dialectique, l'art de raisonner méthodique. Nibiye byumviro vya Socrate. Socrate yemera hagati y'ibindi bintu ko ihangiro rikomeye ry'umuntu ryategereza kwiga gukurikira inzira z'umuremyi, hamwe n'ubwiza bwo kuba hatawubabaje kw'intungane mu bandi, maze akanafasha igihugu ciwe. Iyo niyo nzira yonyine kubwiwe yo gushika ku munezero nyawo. Nubwo biruko, nawe ntategereza kwirengagiza kwigira neza ubwiwe, ategereza kwihata maze akavyigira ku bandi uko babikora. Socrate yari afise abigishwa biwe nabo bakundaga ubwo buryo bwo kwigisha kwiwe, akimetriza hamwe no kubaha Imana byamutuma atigera akora ikibi. Ababaye ibihangange mu bigishwa biwe twavuga nka Plato, Zenofo na Arbisiyade. Ibitabo vya Plato na Zenofo nizo bituyagira ubuzima bwa Socrate, kuko we atigeze yandika ikintu na kimwe. Abantu bamwe birashika bakiyumvira ko Socrate yoba yahanuye ahogwa kuba yarabaye hanezerewe. Socrate ubwiwe ntabwo yibaza ko umuntu atunganya ashobora kwirengagiza ibintu vyose binezereza ubuzima, ahubwo ategerezwa kwinezereza akarya akanyama kameze neza, akavinya ugahiye, maze akagira n'abagenzi. Biravugwa ko ikintu cyatuma Socrate akunda kuba ari kumwe n'abagenzi biwe ari uko atumva amerewe neza mu gihe yaba ari mu rugo. Umugore wiwe Zantipe bavuga ko atigira amuha amahoro. Ushobora kwibaza ko umuntu nka Socrate atashobora kugira umwasi n'umwe, ariko si uko byari. Yaranegura bikomakomeye inyifato za bamwe mu banyagihugu baba batuye hamwe. Nubwo yari umuntu atagatosi, ntiyashobora kongera ukwemera mu migenzo yaranga ibimana bimwe bimwe bitahesha iteka n'ibindi basenga mu gusesa amaraso. Abantu batatahura inyigisho ziwe bamufata nk'uri kasivye ishingiro ry'inyigisho za kera. Icyabatera agahinda kuruta ibindi ni uko igice kinini cy'ugwaruka rwa Atene bari bamaze kunyugwa n'ivyo filozofi ya Socrate. Mu mwaka wa 399 mbere ya Yesu Kristo, Socrate yaragirijwe kuba yarenze ku mategeko ya leta mu kubangamira imyemerere yabo, croyance religieuse, no guta mu kago ugwaruka rw'Atene. yaciye ashigwa mu rubanza rwari rugizwe n'imiburiburi abanyate na 500 maze bamusabira ko yohanwa. Hakurikije umugenzo, Socrate yategezwe kubwira abacamanza igihano kimukwiriye. Ku gihano icyo ari cyo cyose, Socrate yasabye ko yohanwa hisunzwe amategeko ya leta nk'iyiharanira ubuzima bwa muntu. Habaye kera, Socrate yarumviye impanuro za bagenzi biwe maze ashikiriza ko yoriha amande, ariko abacamanza bo baravyanse maze bamuha igihano cyo kunywa uburozi.
Ishigwa mungiro ry'ugo rubanza ryabaye nyuma y'iminsi 30. N'iyo minsi 30 aho Socrate yari yategetswe kuzarakira abagenzi biwe hapfungiwe, yabandanije aganira nabo mu bugwaneza no mu butungane. Abigishwa biwe ntibashobora kugira ikibazo cy'uko umwigisha wabo agiye gupfa, ubwo bamwereka ukuntu yoshobora guhunga, ariko we yaravyanse. Igihe cyose yama yubahiriza itegeko kandi ibwirizwa ryiwe kwari kubandanya ryubahiriza nubwo ryoba ryashyizwe mu ngiro n'abantu barenganya. Maze umunsi w'urupfu urashika, ubwo Socrate yategerezwa gupfa mu gaturuturu. Kuva bugihwibira, umugore wiwe na bagenzi biwe nibwo bashika mu gasho kugira ngo bamarane nawe amasaha make ya nyuma. Atekereje cyane, Socrate yarasavye abigishwa biwe kutazigera bibagira ivyo yabigishije, kandi abasaba kutarira kuko ngo agiye ahantu aho ikibi kitazoba kiyizwe. Isaha y'urupfu igeze, Socrate yafashe igikombe cy'uburozi maze anywa buhoro buhoro. Yamaze iminota yiwe ya nyuma agerageza guhanura bagenzi biwe bari mu marira. Mu nyuma uburozi buramusonga maze afata ubusaswa bwiwe ararambiza, atanga umutamana wiwe maze aracikana. Nuko yapfuye umuntu imbere y'urupfu yabaye umuziranenge muri vyose mu buzima, naho aba uwa mbere mu bitekerezo kandi atunganye kuruta bose. Wibagire gukanda subscribe niba utarayikora, ariko kandi umusangize ubutumwa kuri bagenzi bawe. Wibuke kandi ko ibitekerezo vyawe ari ingirakamaro. Je ni toi Thierry, bien la ciao.